Ah, shazi nguo. Watu wengi wanaweza wakajiuliza kwa nini natumia hela nyingi sana kulisha wanyama au kulisha mbwa. Hey Billy, 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 Billy. Billy. Billy, Billy. Kulisha wanyama, kulisha mbwa. Kuna mbwa nishai kuzilisha ambazo mbwa hizo walikuwa ni wanadamu. Nilitumia pesa nyingi sana